bamwita Bain TURO yahoze ari muri Empire Avenue hama mu nyuma aza kwirukanwa muri Empire Avenue bivanye na video ya Gira Sirkira murazi video ya Gira Sirkira ari kumwe n'umwigeme bita Nice Sky asanzwe akora mu kinyamakuru Waka Light TV novuga yuko ku makosa yakoze yatumye bayirukanwa muri Empire Avenue arirukanwa bavuga ati bivanye n'amakuru n'amasana mutwabonye cyanke ibintu biriko biragaragara ku marezo sosiyo za Facebook za WhatsApp n'izindi rezo sosiyo za Instagram turaguhagaritse turakwirukanye muri Empire Avenue ariko muri uno mwanya tuvugana yamaze kugira ante yamaze kugirirwa imbabazi twibukanye yuko na maposti meshi Bain TURO ariko arasaba imbabazi Empire Avenue yongera asaba imbabazi abakunzi bo muziki bahani wacu mu Burundi novuga yuko muri uno mwanya turiko turavugana ari posti twabonye ya Sadbi ari we ari CEO wa Empire Avenue avuga ati muhungu wacu urabona ko ingwano itari yoroshe ngaho urabona ko ingwano itari yoroshe ngaho kaze mu muryango ubwo bisigura yuko yagiriwe iki yagiriwe imbabazi post nayo tubona ngaho ya Bain TURO ari wasanzwe akora amasanamu muri Empire Avenue Bain TURO yagaragaje gushaka ko amasanamu menshi cyane ya Bain TURO yandika ati Young King welcome back bisigura yuko yamaze kugirirwa iki yamaze kugirirwa imbabazi Bain TURO novuga yuko ni kinyamakuru novuga yuko cyanditse bino bintu ariko ico kinyamakuru ni kinyamakuru cemewe ni kinyamakuru novuga yuko cemewe cyane gose twagirageje kuraba kwiyo nkuru ariko handi hano twakuye iyo nkuru cyangwa twakuye iyo poste twayikuye ku kinyamakuru cha ku poste ya Empire Avenue nuvuga yuko ni page iyo officiere basanzwe bakoresha ngaho onye muri Empire Avenue nuvuga yuko na makuru nuvuga yuko yamaze kuba officiere yuko Bain TURO kuva muri Empire Avenue yagiriwe imbabazi ndashobora kugusomera ano majambo yashizwe kuri poste ni poste novuga yuko iri kuri Empire Avenue kuri page ya Empire Avenue ndashobora kuyagusomera gatoyi kugira ushobore gutahura mbega vyagenze gute mbega ayo makuru yanditswe gute bivuye ku bwinshi bw'amarira n'urukundo vyerekanwe n'abakunzi ba Bain TURO aho bamusabira imbabazi zo gusubira mu muryango zo gusubira mu muryango wa Empire Avenue uno munsi uri hejuru twashimye kubagaragariza ku mugaragaro ibyavuye mu mwihezo wafashe umwanya atari muto wagizwe n'uburongozi bwa Empire Avenue nko guhera ubunyene iri tangazo rimenyeshejwe umusore wanyu Bain TURO asubijwe mu muryango wa Empire Avenue kuko usabye imbabazi akemanga ko atazosubira aba azikwiriye kanatsinda ngo ikosa si ugukora ikosa ahubwo ni kurisubira murumva tugerageje kuraba ino poste tugerageje kuyiraba inovuga yuko Bain TURO gushika uno mwanya yamazwe kugirirwa iki yamazwe kugirirwa imbabazi umwanya yaramaze iminsi yarakuwe muri Empire umwanya yaramaze iminsi ariko arakora ibikorwa agiye gusubira hehe agiye gusubira ku TV novuga yuko ni ibintu bijyoje cyane gose ku bakunzi ba Bain TURO ndetse no ku bakunzi ba Empire Avenue kuba basubiye kuronka iki basubiye kuronka umuririmbyi wabo Bain TURO agasubira he muri Empire Avenue novuga yuko bijyoje cyane gose gusubira kumubona asubiye muri Empire Avenue tugerageje kuraba poste ziwe nga anye meni nde yakoze aka kantu by the way niba utazi isonge yose hari icyo utazi yes yagerageje kurana na maposte ya Bain TURO ndiko ndaraba yagerageje gupostinga poste iriko ino poste bagize kuri Empire Avenue page munsi yanditse ko Sky Nice news Bain TURO arasubijwe muri lebo yiwe ya Empire Avenue inyuma y'igihe kitari gito atabarizwayo Sky Nice news novuga yuko ino post ni Sky yayigize tugerageje kuraba iri kuri Instagram ya Nice Sky na Nice Sky nk'umukunzi wa Bain TURO novuga yuko bakoranye bijya bintu novuga yuko bitajyohe abantu bitajyohe Empire Avenue nawe yagize cyabivuze bivuze ko niko Bain TURO kuca abipostinga kuri status yiwe novuga yuko kuri no mwaya nyene ariko iyo umuntu asavye imbabazi akemera ko yakoze ikosa arababarirwa kuko yeme ikosa yakoze ko ari ikosa yakoze muri no mwanya rero Bain TURO abarizwa muri Empire Avenue mu kiringo cy'imisitari mike yarirukanye muri Empire Avenue ngo aragarutse ku kivi muri Empire Avenue kwa satura amabafre twitege gishasha kuri we cyangwa twitege indirimbo yoba yarafise muri studio ko zishobora gusohoka kuko amakuru adusumira biravugwa yuko igihe yirukanwa yarafise ibikorwa bishasha byinshi muri Empire Avenue atari bwasohore ariko ubu mwanya nyene nibaze yuko tugiye kubibona reka tuvuga ati dushimire CEO wa Empire Avenue ariwe Bisatura Mabave yashoboye kumutahura nk'umubyeyi wa Empire Avenue akamutahura akagirane akamugira imbabazi Bain TURO. Yes, my name is Star Boy ni generic kuri Micros Isaac TV ugira ashobore kuba yagira ino news novuga yuko itarakoze iki itarakoza ibirenge hasi turabakunda cyane ciao bye bye chapilan
Isaac TV. Oh.